Mpira kama upiga mashine. Piga shuti. Zanapiga kichogo.